umekaa vizuri, unaona ukiwauna chaja unamwambia nisaidie na chaja yako kidogo ifike to 10% ndio tulale, wewe yako iko 14, anakuambia hizo ni vitu accessory. Ukichangia yako unasema hakuna shida, unalala anaeka yake, asubuhi mkiamuka kupe alisao kusichoa ni